Kusukele ekuqaleni.
Kusukele ekuqaleni. Mina bengizoyiphila le mpilo.
Kusukele ebusheni bam.
Kusukele ebusheni bam. Mina bengizoyiphila le mpilo.
Baba.
Baba, 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 ngixolele.
Baba,
baba, baba, baba, ngixolele.
Sacishe safa.
Sacishe safa, safa. Sahlala mambuka, sahlala sathanda ngemihle. Yaxabanisa abantu besalana.
Sacishe safa.
Sacishe safa, safa. Sahlala mambuka, sahlala sathanda ngemihle. Ngixolanisa abantu besalana.
Baba ngixolele. Hey mina baba ngixolele.
Baba ngixolele. Baba ngixolele.
Ngixolele baba.
Baba ngixolele.
Ngonile bo.
Baba ngixolele.
Wo mina ngonile bo.
Baba ngixolele.
Ungonile bo.
Baba ngixolele.
Baba
ngixolele. Baba ngixolele. Baba ngixolele. Baba
ngixolele.
Baba
ngixolele.
Baba ngixolele.
Baba
ngixolele. Baba ngixolele. Baba
ngixolele.
Baba ngixolele. Baba
ngixolele.
Baba ngixolele.
Baba
ngixolele. Baba ngixolele.
When you will Jesu.
When you will, when you will,
when you will, Jesus.
When you will, when you will,
when you will, and
when you will,
Abam Tanda,
Abam Dande, when you will,
when you will,
when you will, when you will,
Abam Tanda,
when you will,
when you will,
when you will,
when you will,
when you will, when you will. When you will,